ingane yami konzi. Uthulele ngikhuluma nawe, damn it. Kuzwenzeni ngomntanami?
Ake nisho guys, bese nizwile phela ukuthi i-punishment phela yagadla futhi.
Ngifuna ukwazi ukuthi obani, ngifuna ukwazi amagama abo, ngifuna ukwazi ukuthi ba drive imoto enjani uyangizwa.
Hawu mama. Hawu,
kungenzeka kube okwakhe lo.
Hawu.
Anomkhosi lefoni.
Nithole. Uzalo, weeknights at 8:30 on SABC 1. Mzansi for sure.